Kule ngoma ke si introducer Father and Son. Uzizi na nyana wakhe, ne? Ngokule pastor ano nyana siyenza live.
Ooh. Umthandazo.